Olundozi chapter 9, 10. Omitiri onye nwa na chapter 9, bido na chapter 10. Bora kwa akwụrụ, gbada bazie na chapter 13. Malite ozi ọma mgbe mmụọ nsọ Chineke sị, rọpụtara m Paul na Barnabas maka ozi ọma nke nna akpọfa. From chapter 14, Paul wee na-ezi ozi ọma. 15, na-agụbụrụ dị iche iche na-ezi ozi ọma. Onye ka ọ na-achọ ịkwụsị ozi ọma ya na chapter 28, mgbe ọ na-achọzi ịpịaka akwụkwọ ihe ọ lọrọ, ekwensu wee na-achọ ka o mee ya ifere. Ụfọdụ n'ime unu bidoro ọfụma, ụfọdụ ezinụlọ unu bidoro ọfụma, mana nkwụsị ka ekwensu na-eche ụlọ. Ụfọdụ ka onye iro na-eche anyị ka a mara ka anyị ga-esi wee kwụsị. Ha nọrọ ebe a chebe anyị, ha nọrọ ebe a gbachi nkịtị na-ele anyị anya. Nwa Chineke, onye bidoro ọfụma n'ime anyị, ị ga-akwụsị ọfụma n'aha Jizọs Kraịst. Ị ga-akwụsị ọfụma n'aha Jizọs Kraịst. Ị gaghị akwụsị n'ife ifere, kama ị ga-akwụsị n'ife ifere, ị na-aga n'iru mọra mọ. Let me hear a better amen. Can you rise up and say with me, oh God, by your power, I won't end up in shame. Onye nwe na Chineke, agaghị m akwụsị n'ife ifere. Agaghị m akwụsị n'ife ifere. Ezinụlọ m agaghị akwụsị n'ife ifere. Mekke na ekpere a, onye ma ife, mekke na ekpere a. Ọ bụghị nwa gị gagata obodo oyibo, e deportụọ ya. Ọ bụghị nwa gị gagata na Lagos, alọta n'ụlọ, sị gị, mama, nye m ego ọkada. Obu ya mata mpre, obu ya mata mpre. Anyị agaghị akwụsị n'ife ifere. Anyị agaghị akwụsị n'ife ifere. Ihe na-eche ka anyị kwụsị n'ife ifere, ọ ga-afụ ebube Chineke. Won't end up in shame. N'ụbọchị taa, ị gaghị akwụsị n'ife ifere. Ị gaghị apụ n'ụtụtụ na mmeri bata n'isi ude. Oh God, open your mouth and pray. I will end up in shame. Ụmụ m agaghị end up in shame. Onweghị nwa gị ga-abụ ọgụsị akwụkwọ, achụọ ya n'ụlọ akwụkwọ. Onweghị nwa gị ga-abụ ọgasị akwụkwọ. Before you know it, o mecha you service as in ọ nwụọla. I will end up in shame. In the name of Jesus Christ.